Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretsera mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndipo 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha. Ndibwana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha. Ndibwana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha. Ndibwana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tango imbali phone pa number iyi 0886780355 Crazy Buses Miles of smiles to your destination
Achimwene anga dodolido Ife tuzoti muri moyo chikhupiriro chimene chikunacho ndithu zikakhase choncho ndimanena nthawi zonse kuti ndikanamvera kwa anzanu wapatsidyapo uja ifenso kuno kwanu kunyina salanda aya mwene mulungu akuti sungabe basi kudandaula kwanikwe ine umankhala kuti mwina mwaketu muliri womwewo wakolerawo mwina chifukwa ndi kuthana naye kuolera kwativuta chimwene akutipulose timasewerayi ndipo tikuonekabe kuti kuchita naye kwake kuvutirapo nematenda osautsa kwa basi mufunsana magetsi wangayo kuti kodi nchifukwa chani kolerayi wati zunza chonji nayenso analiwozizwa chiyambireni muja chimwene sikumadziwika kuti kodi nkhondo limbana ndi muliri umenewo tikupambana kapena tikugonja pena zomadzioneka ngati zikutheka choncho koma uona mawala ake uyo ochuluka atsikiranso kuli chete ndithu pali china chake chimenebe sitikutha kuchimvetsetsa kuti chikuyenda bwanja chimene komabe izi zisatiyiwalitse kuvulira kachipeya basi zomwe zija zotsogola za khweze zimene mpaka na pano zikupitirizabe kutumikira fuko la manyasa amwene ulendo pa basi kwathu kuno ndiye unaphweka kwambiri ndikubwera kwa basi za khweze umatuka kwera umakhanga tuli mu ndega mwene imayenda bwino kopsha komaso katikati mwa ulendo umakhala kumwerera kujerera chakukuja cha tswayitswayi maso ako ali pa tenifol internet ya ulere njira yonse amwene zimenezi ndi zimene zimachitika kakwera basi za khweze pakati pa Blantyre Lilongwe ndi Msusu munthu une ndikudziwa kuti mmene nayamba kukamba zakoleramo munamba udabwitsika kuti kodi ubwande ndiye mwati zinthu zikuyenderani bwanji ish achimwene wina aliyense kuno wayamba kuziswa nazo achimwene zimene zikuchitika sizinaonekenso amwene ayi Miyanda ya abale ndi anasi, tukumaka futsera kumbia zodoka. Mbuyomu, timakadu umakamba kuti nkhani ilo za kolera, zimafala kwambiri jifo chote anthu amakhala mwina akumwa madzi, osatetezedwa. Koma panopa ndamba so umakhala pansi kuti inde nkhani ya ukhondo pa madzi ndi yofunikira kwambiri. Koma ndimadzifunsa kuti ngati pali madera amene anthu samavutika kwambiri nkhani ya madzi kwathu kuno, ndi monga madera a ku midzi. Umphawi pamadzi kumudzi kuno ndiye ndi wambiri kwa basi komabe zimene zikuchitika zopakhala zodabwitsa malomoti matenda akolera afalikire kwambiri kumudzi kumene nkhani za madzi ndi zofutirako madera a marauni ndi amene tsopano kolera wazunza kwambiri khaya mwene nebe munthu osautsika kwambiri ndikudziwa mwene kuti mmene mwakhaliramo mumadzifunsa kuti kodi ubwande ndekuti nkhani zanu zija tsopano zikuyenda bwanji munena nkhani za chani ayi ya nkhani zokhuza katangale kwanuko Kuli pano ndezi kwenda bwanje zili bati. Ish, achimwene. Nkhani zakata ngale kwathu kuno, ndinasiya kale kale kupanga. Nkhani imene ilipo kuno, ndi nkhani yokhudza anthu tsopano. Mwanji wa yemo uja the pangolini. Ukumbukire iweyo uli ndi wina wake, ndada ndaulapo kuti nkhondo limbana ndikata ngale kwathu kuno. Ili ndi vuto yakhazika kwambiri pa munthu mmodzi. Ufikira kuti pakadali pano, mmene zinthu zilili, nkhani umene unkhala ya the pangolini basi. Tasiya kupanganso zakata ngale. Penaso kumafika poganiza kuti kodi bwanje tingosiya kumakambirana zimenezi zatopetsa amwene nkhondo limba ndikatangale kwathu kuno ikuoneka kuti yakhazikika pa munthu mmodzi basi pano nkhani imene ikumakhalapo ikumankhala ya munthu mmodzi basi ayi lero tukoma kwachitika chakuti ayi komatu lero kwa pangolini zaenda chonchi nthawi yolimba ndikatangale weniweniyo tilibe yachimwene tindi zimirandu zambiri mbiri zimene zikuti chimwaso kumaliza ndipo sizikuonekanso mutu wake malomo ake nkhani zake zomankhala zomwe zija chimwene oh ai komatu uku iye anthu ena ake ambakayotsana ntchito hey ah koma kuli mademo uku malume che Germany amaderede akuti akachita zonetsero basi kwa nthawi ya Itali nati kakamba za nkhondo limba ndikatangala mwene tilibe choti tingaloze palibe pocholozeka chimene chachitika. Shimene takwa nitsa kuchita mwene ndi kungokhazika anthu ena ake pansi basi. Asamakuleso ntimayi. Koma kumalizitsa milandu yene niyo ndiye aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sindi kudziwa. Koma kufikira lero, tibe choloza mwene. Zaka tangale tinasiya kupanga. Tiba panga za munthu basi. Ai the pangolini this. Ai koma the pangolini that. Ai tu koma mukaesera kumumbwandira pangolini muona polekera. Koma ntchito yeniyo yolimbala ndi katangale. Palibe chikuchitika chimwene. Anthu akupanga zaka tangale kunja kuno. Anthu adapanga zaka tangale kunja kuno. Onse wali pe kumachita zawo. Anapindula ndi thukuta la manyasa. Zawo zinayera. Palibe amene anga wagwire so. Abungu atanganidwa ndi kupanga kaeza ma Facebook umu kufuna chisoni chochokera kwa anthu kuti mwina makawina akaka yeserayesera kumugwira the pangolini kuvute kununkhe mphira. Zikuchirikwa kwathu kuno ndi drama amwene koma tsoka ndilo nthawi ndiye kupita. Nkhondo limba ndikatangale ndi zii palibepo chimene chikumachitika chimwene. Kuyambira nthawi ya malimu chitsulo cha njanji tinkangovayi kumano zikuoneka kuti adatenga ndalama za nkhani anakabisa kunja. Kumene kwa kuli 61 billion kwacha. Ayi kwa mabungwe, hea alandira mafailo aena mwanduna zake, muda kuunguza unguza kuti aone zita wanji. Kena kazi, zinatila mwemwe mamwene. Nduna, paipe kundi imozi yomwe imene, ida bangidu wako. Ndama zimena nkate zinabisidwa kunja, jene jene siki nazuhiga jimwene. Ndipo, nimene zida atira basi. Pena bageni kama kala jimwene. Ndima wataira kantengo mama Joe. Mundawi yao zida amba kumfega za chigetika chichicha. Ndawi ija nthankaenda ni ndalama kumbuyo kwa galimoto zao zija, zina umabisa madenga kunyumba zao, zita dziwika kumandia anuhada atiruwa simbi, kumandia anuhada ama ngilwa kuopya, anuhanaga kukira wakaidi, ambili baka dalibano, anguruga kumene kundendeza atu za kuno. Zina teka nditu, tinaona mirandu, iguenda majangu, mabwalo atu haza mirandu, panopa nika makara, zimene zima tifura kumfesa, kudibano, zindu zikuma vura pati, mirandu zilumiga osa teka mwene. Ndama zangani nkani nkumawa pata abungwe. Afufuzeni. Akadandaula ya yatundoje pa kwali mbelaswa antambili nchito. Hei gira nchito ndiawa. Afufuzeni. Akadandaula ya kumamba kaitabi mpajiru lezo kwa uje. Tisa na jile minandu inde azikutije duetza. O chabu ino. Maramulo nkusinta kuti ya itazipangani. Koma Ajimwene. Mirandu zilumiga osa teka ayi. Panopo kala duu kulingalira kuti kuti kuyambira nthawi ijayo kufikira pano kwa chidwa milandu ingati yokhudza katangale ndi zipupu tapindurapo jani duu nkhani umene unkhale yoti ayi koma malira ayi koma mabwalo omwewo amene adayendetsa mwachangu kwambiri nkhani za chigeti kashi omwewo pano zikukanika bwanji. Nthawe ya mama Joe, sana jile so kazikitsa mabwalo padera-dera ozenga milandu ya katangale. Koma milandu yo ndiye idatamanga kwambiri, anthu anamangidwa. Nthawe ya mama Joe, loko amene ankatsogolera nkhondo limba ndi katangale, sana liso otchuka kwene-kwene. Koma bezi daenda, lolo lino, tinayi watu the pangolini, serebu. Komabe, ndisaname, chilego nuhuma kana jo benditu nuhuma kodi tika kujeza muntawu ya Brazil Americano pose kilo kumpapa uino wake nzatu ziko ni wanu ndama ndi watu hata chile kukatenga chitumba jantara mazakata ngale ukaika kwa akaunti ya muntu wankulu 140 million kwasha kuta zikulira kena kaka zibulumunya nkamwa nkhani inadziwika munthu wankulu povomereza kuti inalidiyoona anabweza ndalama yonse 140 million kwacha sikudziwa kuti kodi adabwezadi tangasumbo wake madziwabe ino koma ayi ndithu amwene ziko ni wanuyo amene adapanga zimenezi kuti zii anasiyidwa celebrity watu pangolini the celebrity zimenezi walibe nazo atendi pamenepo ndi pamene anthu enake akhala mafunsa mafunso kuti ino kodi nkhondo imene tomenya bwanji tipambana koma ei kaya kaya zoneka chikonzeni koma nse wa khonjeni kupita ku makapwa ai nthawi ino ya mvula ndiye wafika posautsa kopya sizoonae khonjeni upita ku makapwa tikonzereni ujeni zaha zinolo lero sinduka mbapo chilichonse za site sinduka mbapo chilichonse anhau manina ulari ni madara nao. Ineyo. Inezo na ndingadari. Ndi hazino. Timu yongo chita bwino nao ya mango yoka. Zona. Zona. Chima ngaji angwamba ngayaye timu. Timu gwamba zipupupu. Pupupu. Ningadari ndi hazino. Zona.
Ata ine wano kuna kumuti kumalawi. Abuande. Kwa kunya salande. Sunga mpense. Danyo!